that. To hold your body firmly dressed in love. I like that. I stand aside, watch you run around. And I want you. The taxi rank is not the place that I'd hope to fall in love. I drive you home, you have to go. But I need you. I take it you're already sleeping. When I ride this, I find it's not enough to see you. And I like that. The taxi rank is not the place that I'd hope to fall in.
Da 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 da